ene eye meme ne da o ma ne de sie meme mu nyina ache e ma mu atena se etivi so ena ye sie midin de bafo oredu amu dwumadi a yato ndidin a ye de bram meme nda bia efri anopa no nkonkopim ewia no ndumienu premto bre pepepe ena ye de bram kanawu ene me na metre ponti e de dwumadi na abremu miankasa mekra din eye kwame na ene so so ye meme ne da de kanawu ebremu no ntino ene ye onsusu betimi afremi kwame kanawu ene dwumadi a ye de bram ne afremi ye frɛ no sɛ kanawu ensem bebre na atoto otodwa na wɔtwe mu ensem bɛ na ebɔbɔ ɛkɔ atwe ɛba atwe ɛkɔ atwa bro no ensem ahodɔ ne de ye kase ye tena so de anka ye wie enti dɔnhwere me ensa edi anim no kanawu dwumadi na ye de bram sɛ dem di kankan no ene memene na mekra di ɛyɛ kwame ne de wobetumi afremi kwame kanawu ene meka ewu medwadwam mistretre me baba mu ama wankasa wo hu se etivi so e na yesia no na ne nsembe na ye di agu edwa anopa ya ye di ebremu na otwi mu e na eye sikasem soafo ura setepe ekojina ma se bedwafie na ode omaanu abusumi sia edika no ye sikasem sen na ekɔ ne nyina ekugru ma se bedwafo nim e na osan esere sem ra se bedwafo entwa sika foforo emfema no na ofemu ma no abusumi sia edi yanimu wono eno ene ye frane se supplementary budget ehun sem odin sem bebre tudwa obo osubo ne ti ama oman sikasem enko ye ne ti ama oman sikasem ejija ebribia no manfo di wonsa egu nti esugu abanso se abrabom ayeden no ene nyina ewo hono ye bedhwe ne yadi hu enko mo oman panin susu ensusu se afedo onfa ne sanse ne damri fam enkrofo se wonso no won keka no ho osusu osuru kokoroko wonso no ho wakeka no ho enti na soafo a wono ye adwuma no wayi bia frim ana odi enipa foforo aba aba be sem presidential reshuffle eno susu aba ehun empanifuo akuku dambi aba owura aspio gabra aba mu owura agwagwa bi nso eso no na mrase bodwefo eye ekukese ndc ekua ewo mrase bodwefo no no koda ano esakra bebre aba regional ministers aba nsembe na etwitwa eguo eye ebeboa amoman ni sikasem atumi atotwo ye sedie oman no yesu aba no so se enkoyi no sana aye enra enso so ena eye enwefo nkabunko organized labor enso so e friend centralfo no de two edwa se ya wada ebei no adwuma ni bia ma onko bawo ma onko adwuma so yemfa entinsi monten so yenyo ye kyerɛ yenko strike dakrope na aban no hu se ka ye ka se oman no aye din petrol bo kɔ soro ene ma bo ya na aye din nenso adwumafo akatua enya de a nsakrapa bia ebam eno ti ama yesu ebinu mu nye sika dress school fees ofro ka e badwuma wa hwe ya ba beka kwam otetrotrom a ebe sika e badwu no ebedu ba ebe na sika e da obotom no na eso ate cement bo akoso ne ma bebre ana enu ti adwumafo se yensu hu aban so enya de ayeyo ye kire no atia aban na nkasa o ne mum no ye se asetene mu ayeden ene ma bo ayeden enti no ya wada ebe adwumafo nyina ye se ma obia enko ba ma obia enko adwumam akuafo nyina ka ho apopofo ka ho ye se da obofo ensentrofo ye so se ka ho bi ne betumi ayeyie sa ye nyina ye behwe ya wada ebe na sem ba kwa ye de atopon so na ye bisa enedua so so ne se is Ghana economy in crisis ye sika se woman sika sem ejija ajiagu achia mpedifo se achia ne mu ye mpase ye sika sem na ejija dia ɛne yɛ na nsɛm a ɛdigu ɛpono so ɛno no afei nso nsɛm bebree nso a ɛbɛpue m aba no ne nyinaa mobɛte nka ɛwɔ mu ɛna nɔpɛmpanimfo a me ne ɔmbɛsia na yɛde nkɔmmɔ no ɛyɛ owura yaw adomako baafi ɔno ɔyɛ mpp communication team no member owura ni ama ɔno nso so ɛyɛ ppp communication team member ɛna afei owura ni abose ɔno nso so ɛfiri ndc communication team no mu ɛna ɛba sɛdeɛ mede kankan no biankasɛm deɛ mekra din ɛyɛ kwame nti ɛnɛ mɛmi ne da bɛtumi afrɛ me kwame kanawu ɛnɛ dwumadie ahodoɔ ɛna yɛde ɛbrɛ mu kanawu so dwumadie no sɛbere no sɛ bi a mo a mowɔ akyire mu a mokyekaa mu mo a mokɔ awur afuo mu no mu ne ade a mokita radio a womoakon ho na montumi hwɛ tv no affiliate stations a womafa a wɔn nso so ato dwumadie yi agu Ghana mframa mu nyinaa ne ewiase amana no nyinaa mu no ɛyɛ ahomka fm ɔmowɔ ɛdina elmina republic of elmina ɛhɔ nom ɛna ɔmowɔ ɔmafa no live saa nso so ɛna adeseɛ fm nso so afa no live ɛwɔ bibiani enti bibiani mo a mokɔ tu bayerɛ mo a mokɔ baabia no mokyeka mu ɛkɔdwa ne ade no baabiani fɔ ɛhɔ nom adeseɛ fm de brɛ mu saa nso na agorɔ ɛso agye agu ɛwɔ berekum ɛkɔ japɛ kuro mu drɔbɔ nom ne ade nyinaa berekum so ɛde agorɔ fm ɛde kyimpɔtam hɔ nom nyinaa biak atemɔda ene ye atumo dampo tem ho nyina asama kase kade no ne ade nyina bia ke soso e de bremo afi enyira don soso e wawutu ka soa woni ban mo ne ade no e ho no no soso e de fre e bremo e na golden pot en soso e wo sehwidwabo so ono soso e ho e na ode e bre o mafo ho afi hejelo online radio mo monsoso muti internet honu ne ade na mutie radio no hedele e de brem wo so afei amononefo ba bia mo bia no www.atvgh.com ba bia wo so wo us wo amsterdam ba bia wo no honu ne ade bro me di de bafo radio amo ano pe de wetin afre be kwa me kana wu me ko akwakwaje nkrato me ba me bia phone lines no na onsoso nsemwa me dia tu idwa anope ya ye bedi hunkomo no mama obe 15 minutes no to me afre akere wadwene ewo ho ye kwaba sesi a montwen
Looking for a venue for your wedding reception, conferences and retreats, outside catering, recreation? Look no further than Coconut Grove Beach Resort Hotel, located in Elmina. Coconut Grove Hotels, memories worth repeating.
Ntina First National Savings Loan say, wodaachi hu hia yen, enu nti wodaachi account so ebebwa amaka prene sempo ne aboaboa no na daachi wani so anya ntententente. Wo hia sika kese bia, Ghana sika no empeso adunu mu pe, na okobie wo akra bia bia opɛ. Ye woma ba wane mranti a wonom ebeba wo jodi bia, na bagye sika akwato amawo. Wo hia wasa akwako yi dia amawo. Bomodin akoya so bia ebe ho ewo Ghana hanom. Anna Fayen 0302-218855 First National Savings Alliance on Mount Fosika Krabia.
The beginners, the instructors, the intermediaries. Group you belong to, it's salsa time. Come join us, release stress through steps that goes with rhythms. It's Salsa Extra every Wednesday at the Coconut Grove Regency Hotel from 7 p.m. to 10 p.m. Salsa Extra, come dance with me.
What you're saying is illogic. You use cheap air, I mean oil and grease to clean your cheap.
No, this is not a car, as a mechanic, sir.
No. Stop it.
That's only good, but it's all about that for one last row.
You are a new hatchet.
Lady P. Yeah. Wow, his name rhymes. Lady P. Dumpy.
As I told you earlier, I'm in love with you.
Oh my God.
Our culture. Our heritage. Our tradition. Our fashion.
Angels Corner Jumede Air Jumede Air Ghetto up close to your favorite gospel artists, Oma Brabum, Omonyun Tour, any Oma Brabum in Sem, Hot Entertainment Discussions, your favorite gospel top 10. Shemi Kosia de Bia, Ewa Epidaway, so 5 o'clock p.m.
Send your angels raining down here on the battleground. For your glory, we're taking territory.
If you want quality TV, that will make your family always very happy. Best Digital TV. Best Digital TV for your family. We give you quality premium Digital TV.
Best Digital
TV you can afford always.
have some fun. We have local and international news, Parliament, Cinemax African Movies, Sports 24, Emmanuel TV, GTV, CNN, Al Jazeera, Planet Kids for Kids, and many other channels.
Assalamu alaikum jama'a. Jama'a kun san kaman jami'oi da suka zama namu na musulmin Ghana kidayu ne. Haka kuma idan ka zo kan sanawiya ko kuwa secondary school ko kuwa sanawiya da suka zama namu na musulmin Ghana kidayu ne. Hatta nursery da yara ke fara neman ilimi wuri na musulmin Ghana kidayu ne. Idan ka zo kan likitoci ko kuwa hospitals da suka zama namu na musulmin Ghana kidayu ne. Wayanga maganganu da matankama da shi suna cikin abubuwan da ke kalubalantar addinin musulunci cikin kasar mu Ghana. Jama'a ku hadu da ni naku Imran Hashiru Dikeni kan ATV kowane Juma'a karfe 10:30 zuwa 11:30. Mu tattauna mu duba yadda zamu mu samu magani wayanga abubuwa da suke kalubalantar addinin musulunci. Assalamu alaikum.
Wa kwa babio ediba yentumedi so anopai kanabu tumedi ena ede ebrem bidin de bafo redo amo anopai jumedi yi ubetumi aftie no ewo amuka fm edina elmina adisi fm soso ewo baabie ni agro fm ewo brekum biak ensoso watim odan ena fe enyirado ensoso ewutu golden port ensoso ewo sefi dwaboso ejole online ensoso mobeti wo homo amunam internet so nim ne ade no afei www.atvgh.com anopay bidintia emma group into managers a munyina makwakusia wo elmina anopay bidindi kwame redo amu bafo redo amu makredi ankasa ne kwame nti dumedi anopay bidindi kwame kanawu ensemo a yede atu dwanu bi no ene se supplementary budget Minister of Finance Eko Jina Mbrasi Mbjofie Echele Chirimu Nyinti ya usi enzama nisikabiyo nubebi ya umayensi kasem Akwa akwa kukudru Presidential reshuffle is Ghana economy in crisis. Workers Ejumayfuo Enso se omososo Eko strike ya wada ebay Enefe nsense bebre Udra ya waduma kubefi Ni ama enefe ni abose Eni enu mbisi ya anpeyi Ube timi awaza pi yany afa 050-5694-258 050-5694-258 NFA 050-6565-750 and no telephone lines. Ube to me.